Okay, my name is Haika Zembe, and here I got a poem titled Coronavirus. Coronavirus. Diwe nyama kuta ni coronavirus. Wati futa business iku futa, monga yama futa ruso abwezi wati kuta. Okay, I'm Alan Zanga. My name is Haika Zembe, and here I got a poem titled Coronavirus. Coronavirus. Ndiwota ni coronavirus. Anthu ali yesu wagwidwa njakata. Kukhala ngati pamaliro tuyika nkhata. Ndiwota ni coronavirus. Coronavirus watifuta. Business ya mafuta tisowa otikuta. Ayi coronavirus. Ndiwota ni kodiwe. Mabusiness ambiri ayima. Anthu akukanika kupeza chakudya. Kodi unakhala chakudya ndakati ndakhuta. Ndiwota ni coronavirus. Maiko ambiri wagwedeza. Kuposa matenda aliwosa pa dziko lapasi iwe ndiwe wabwera ndiyiti kodi ndiwe utani coronavirus iwe wavuta coronavirus marastaman amene amatchedwa malasi nawonso akuzunguza mutu tsitsi lawo pekupeku kulingalira za iwe ndiwe utani kodi iwe mipingo yambiri anthu asiya kupemphera mulungu kumpembetsa leka akuti tisasonkhane pamodzi kamba ka iwe kodi iwe unatani coronavirus mwina ndi usatana umene ukufuna kuti sata wali kumudwitsa coronavirus koma kuli bwezi lalikulu ndithu bwezi lenileni limene timakhala timakhala tikulingalira Jehova chacha amene amatchulidwa maino osiyanasiyana kuna malenga amene analinga tsiku lapasi palibe chomulaka iye ndi amene amakonza zonse tsiku lina litsafika limene titaone mtendere ndithu ine ndimagulitsa mango business yanga inayima pano ndapo kulitsa mabango palibe bechuchitika fumu atsabango anandiyankhulako koma palibe zikuthekabe ndithu coronavirus bwezi wayimitsa iwe kodi unatani iwe coronavirus ndiwe utani